Umlandeli kaMaskandi ugagule ama-albhamu ashisayo aphumile kulo nyaka. Akabalanga ama-albhamu amaningi, ubale ama-albhamu ambalwa, bekuyi-albhamu Agatsheni, uDuma Kahle, uSichibi kanye namanye, kodwa ekaKhuzani i-albhamu akaze ayifake kulawo ma-albhamu akawabalile. Kube sesukuma nokuthi ama-albhamu akangawabalanga, abaculi bakhona behlise izinga noma kwehle izinga kulabo baculi. Ube sekukhuluma ukuthi uselinde igcokama elisha ngoba nalo liyathembisa ukuthi lizokhipha.
Ngithi ake ngibonge nje, ngibonge lezi insizwa lezi, uLimithi, ngibonge uSminoff, ngibonge inkosi yamagcokama, ngibonge uGatsheni okuyiyena ngempela oseshaya ingoma enkulu kakhulu. Ngiyabonga insizwa kithi, inhle kakhulu lento eseniyenzile lapha ezweni. Nomela uMaskandi, sesilinde lona-ke igcokama elisha, siyazi-ke vele ukuthi-ke liyasethembisa futhi lizokwenza into enhle esiyithandayo. Ngoba cha, abanye ayiyehlile ingoma, iy'ndaba zabantu ney'ndaba zemizi yabantu ngathi khona ukukhuphuka kakhulu. Kodwa-ke kulungile-ke, ngiyabona nje ukuthi hhayi akukho mnandi, akujabulisi. Iy'ngoma seniyiyekile bafana bakithi, anisadlali iy'ngoma, senazi iy'ndaba zemizi yabantu nokuthi omakoti bobani. Nazi navelelwe madoda. Hey, nazi navelela ukuhlambalaza imizi yabantu. Hayi.